muri kumwe n'umwungere Apotre Jean Paul Manirakiza dutewe iteka ryo kubatumira mwese muri ko murakudukurikira mu gikorane kidasanzwe cyo guhimbaza Imana. Tuzaba tumaze imyaka ibiri Imana idukorera ibidasanzwe, tuzaba tumaze imyaka ibiri Imana itujabukije ibintu bihambaye. Tuzaba turi kumwe n'abahintu bahimbaza Imana batandukanye, azarimo Armel, azarimo Fofo, azarimo Amasezerano, tutibagiye Abaxelo Twins, tutibagiye aba Holy Dancer, tutibagiye na Holy Sound iri nyuma y'iwanje. Kaze muzabona ibidasanzwe, ubwiza bw'Imana buzotemba, indwara zizokira, ibidasanzwe bizokoreka. Aho uri hose muri kino gisagara no hanze y'iki gisagara, kaze uhezagiranwe natwe. Tuzotangura isaa cumi duheze kugeza saa moya z'umugoroba. Mwese mwarahezagiwe. Amena.
Isezerano rikomeye iminsi yose yo kubaho kwanje kunakirwana na Satani.